pepe te eito e ramarama hiku e rue. Te ana pahi ki hike kamawhare papapuna e. Ka pepe te eito e ramarama hiku e rue. Te ana pahi ki hike kamawhare papapuna e. Airea ana hoke rau whanakeru. Aue rumaruma whakarikitini a te tamai te ruki. Airea ana hoke rau whanakeru. Aue rumaruma whakarikitini a te tamai te ruki. Pepe te eito e ramarama hiku e rue. Te ana pahi ke heke kamawhare papapuna e. Haere ana hoke rau whanakeru. Aue rumaruma whakarikitini a te tamai te ruki.